Nakwakiriye gute Dubai?
Banyakiriye bien cyane, byari bimeze bien, nakoze ibiteramo bibiri, hanyuma ndagaruka mu gihugu.
For sure. Abafana hari abasanze bakunda barinzwe
b'Abarundi. Nasanze abafana ni benshi cyane bakunda umuziki w'umurundi.
Of course, reka tuje ku ndirimbo yawe nshasha ruka gusohora. Imaze iminsi itatu kuri YouTube. Ukuna abantu bayakiri niko ari witeze ko yakiri. Of course, hariho ikintu gihejeje gusohoka mu mwanya utari muto. Ku mbuga ngurukana bumenyi na ka video dramati yashize kuri story yiwe ya Facebook ni kiganiro wakoreye kuri PJ Classic FM aho yandisa amajambo atandukanye avuga ati mwebwe aba legend nimutabuba bajya bakiri bato aba bantu vers generation namwe ntibazobuba iyo post urahuye nayo
bo jese daba ama posti atandaba kubera jewe ndi ngaha mu bikogwa we umuntu wese afise opinion yiwe afise icyo yisigura afise icyo avuga si abona ko ivyo vyamushavuze c'est son droit kuvuga ivyo ashaka pour moi mbona ko ivyo navuze ibintu biri juste.
Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day and another blessing. Nundi musu da sanzwe, nandi mateka da sanzwe. Kongira kandi kuwa na namge kuindi chiro imbere yacu, imbere ya laptop yawe, imbere ya televizio yawe, imbere ya telefone yawe. Urikura wona visage ida sanzwe. Musanzwe mumenyere imyaka myinshi cyane. Onesu wundi ni Lolilo,
yep.
Mzizi wa jiwe, Simba, Nari Burundi, Chambara Nama.
Yeah.
Kuri mikroza tiwa STV niwe tulikumge.
Yep.
Kwa kapitene dola kapital. Danguwa hekaze Lolilo.
Murakoze cyane. Girl, you always on my mind, oh. Atawa kichonga never mind, oh. I go fight to fire you like commando. Penzi letu taliwe kakando. I will still beside you. Everywhere you go, baby, I go follow you. Dance it together, play it together, mambo yote at Brumba is Lizo Manizo for Shizo. Mzizi wa jiwe. Simba Nari Rugamba Chambara Burundi.
Yes, eh. Yes, eh.
Nakusikia ba.
Iyo ndirimbo imaze umwanya muto isohotse abantu bariko barayishyuhira cyane
imaze iminsi itatu ego
abantu bariko barayishyuhira cyane irikira nakundwa cyane
kabisa
mu gisagara
cyane kunikundwa niko ariyo n'abandi bayanka c'est normal
for sure
ni balance
Lolilo iteka ridasanzwe guhura nawe
murakoze cyane
c'est la première fois tu connais security wa STV
kabisa
ndamukiza ariko radukurikirana
abariko baradukurikirana bose ndababwiye much respect ni mwebwe ababosi bacu ni mwebwe mudukora ni mwebwe mushaka iterambere ry'umuziki wo mu Burundi ndabaramukije mugire subscribe mutaragira subscribe comment nyinshi munsi a like and share ikiganiro murakoze
akaje mukamwe kubafana biwa premiere mabariko ari kino kiganiro
abafana banje ndababwiye ko ndabakunda cyane ndi kumwe namwe ni mwebwe munkora ni mwebwe mwankoze nkaba legend kandi ni mwebwe muzongora gushikaho shika kure usumba aho namaze gushika murakoze
Lolilo rabiriwe cyane
merci beaucoup
umwizo siwe hararemere gose
merci
e namagara ama menshi cyane geze ukora dukurikirana yambaye isheneti izimbye cyane mwizo urabona nawe yuko haremereye cyane yambaye kiri no kwita ni lion iyo ni ntare lizo manizo
ya I'm lion yap
Lolilo, Lolilo, Lizo.
Yep.
Simba.
Yeah.
I don't know if we're going to ni Simba. Why with a Simba? Kweli.
Nizina gyanje. Lion, Simba, Lolion. Nizina gyanje. Yeah. Mzizi wa jiwe ni izo ba mai. Ne. Ego.
Of course. Lolilo, muri clip video tutarinze kurandira. Twarabonye ama party menshi cyane.
Yeah.
Abantu benshi. Bataramenya the way hajya ahantu abantu batahazi
indirimbo nayikoreye ahantu habiri natangiye kwikorera I Dubai hanyuma ndayikorera no ngaha mu Burundi ego
of course I Dubai musi ushika I Dubai nike kintu cagushituye problem ushitse I Dubai uvuga ati guys abantu mutaraje Dubai hari utu tuntu dutesa
na mwabonye natangiye gupostinga amafoto menshi cyane kuri rezo sosiyo yanjye parce que agenda nshaka ko mubona ivyo turimo aho tugiye ni hehe ego nakoze amanani amafoto I marina Dubai mall nakoze Abu Dhabi urumva naberese ahantu hose twagiye kubera mumenye aho tugiye harubase cyane hameze neza ameze cool hariho nibindi bihugu vyo vy'Burayi bitubase nka Dubai ego murakoze
bakwakirie gute Dubai
banyakirie bien cyane byari bimeze bien nakoze ibiteramo bibiri hanyuma ndagaruka mu gihugu
for sure abafana hariya wasanze bakunda barinzi babo
nasanze abafana ni benshi cyane bakunda umuziki wo
Murundi of course reka tuje ku ndirimbo yawe nshasho yuko gusohora imaze iminsi itatu kuri YouTube ukuntu abantu bayakirie niko ari witeze ko yakirie
mbona ko abantu bayakiriye neza kandi banezerewe n'amakomantere urabona ko ameze bien ego kandi na muntu akundwa na bose ariho abaponda ariho abakunda burya bijya n'ivyo bimpa ingufu ngarushaho kukora
ndifuza yuko undirimbira igitero cy'amere kijya ndirimba
namaze ukiririmba
icya kabiri Wape vibe ariko radukuri
binjire kuri YouTube bayirabe
of course
ni Lolilo Simba YouTube yanje binjire barabe indirimbo ushaka kumenya ivyo naririnje naho ace yinjira arabe nani na gize ariyo relinks haje nyene kuri YouTube arinjiramo akaraba relinks ego
of course nuri ko radukurikirana abantu muri ko radukurikirana urashobora kuraba munsi ya makomante turaza gushira link y'indirimbo ya Lolilo Yango iborohere cyane gose heje kuraba kino kiganiro. Lolilo, nouvelle génération uyibona gute wewe nk'umu legend kuko umaze imyaka myinshi cyane mu muziki.
Mbona ko bameze bien bariko barakora neza bariko bashiramo ingufu mbere hariyo na mahit bariko barakora kandi tu gazifise mu muduga cyangwa muhira abana banje bakazumviriza bakazikunda. C'est normal kuri
cyo. Of course. Hariho list yeruka gusohoka. Yabaririmbye bugariwe indirimbo zawe ariko Lolilo nta ndirimbo yiwe nimwe yigeze yugariwe
kubera ntaririmba ibishego
felicitations
voilà merci beaucoup
for sure benshi barugariwe n'abandi numu legend mugenzi wa Big Fizzo baramugariye
indirimbo muwe safise ukuntu yandika birarutana yego
ariko ntiyugeze wugarirwa wakiriye gute kujya kuntu ya list batanze muri sense wavyakiriye gute nk'umu legend
sense niyo idutwara niyo ifise uburenganzira bwo kuvuga indirimbo siyo cyangwa indirimbo ni nziza iyo batora gwanje bakavuga indirimbo siyo cyari kubasaba mugabo jewe ndakurikira ivyo bavutse yego
ati rero iga list ni bon
bara sinoneze kwa kubera buga indirimbo z'abagenzi banje mugabo urumva nizo batoye bahindure bareke kuririmba indirimbo z'ibishego
okay of course hariho ikintu gihejeje gusohoka mu mwanya utari muto ku mbuga ngurukana bumenyi naka video dramati yashize kuri story yiwe ya Facebook ni kiganiro wakoreye kuri PJ Classic FM aho yandisa amajambo atandukanye avuga ati mwebwe aba legend ni mutabuba bajya bakiri bato aba bantu vers generation namwe ntibazobuba iyo post urahuye nayo
bo jese daba ama posti atandaba kubera jewe ndi ngaha mu bikogwa umuntu wese afise opinion yiwe afise icyo yisigura afise icyo avuga si abona ko ivyo vyamushavuze c'est son droit kuvuga ivyo ashaka pour moi mbona ko ivyo navuze ibintu biri juste